Welcome to Zuida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Badilikelwe imana abahlali baseMtuba kaMsana ngesikhathi bephuma ngobuningi beyostapela inyama etrakini ebefile ku-N2 ubuthapho uthapho. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi elanibola khona le video. Uma ngokuqala usijoyinele elikhasi wamukelekile. Igama lami ngusibonga konke uwakandwanda Mothanda, ungangibiza intatheli ka-YouTube. Kube ukuthi bekuphume nesinedoli izalukazi namakhehla beyostapela ubuthapho uthapho inyama etrakini ebefile ku-N2 eMtuba kaMsana. Kube ukuthi abantu bathelekele le truck ebefele emgwaqeni ku-N2 babeke esebeyibhoboza babe esebezidabela inyama ubuthaphuthaphu. Ngikhuluma nje le ndaba isephenduka ihlaye endaweni zokuxhumana emva kokusabalala kwesithombe sowesifazane obonakale etethe ingulube nayo ebeyiluthile kuyona le truck. Kube ukuthi umuntu befika akhetha inyama ayithandayo bese ephuma kanje. Sikhuluma nje abantu emakhaya babhizi bayazosela abanye esebayedayisa bafethu. Ke ngizofisa ukwazi ukuphola kwakho ngalolu daba. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje, awungibambeke evidweni elandelayo ngaso futhi isikhathi esifanayo.